Ndi Patali, ndiyo tsafa kundi kama kale ndi machimwe kundi pata moyo wale.